Me tū tonu te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi a muri ake i te whakataunga o ngā tono katoa a te tau 2014. Koera te whakatau a tā Douglas Graham, te kai takawainga mō ngā take tiriti o roto o Tāmaki Makaurau.
2014, te tau e hiahia ana te kāwanatanga kia tau katoa ngā kreeme mō te tiriti o Waitangi. Engari, mena ka huri taringa rātou ki ngā kauhau wa te minita take tiriti a Nahinara Omua, he kōrero anō tērā.
We might also change the law to allow the Crown to go to the tribunal and say Māori are not complying with their obligations under the treaty because both sides have got obligations.
Inā kua taka huri tia te ture o te tarai piunara.
One of the issues is that there's always the opportunity for contemporary claims.
Tērā anō te matapai a tā Graham mo te āhua ka whaia e te Māori.
Māori will put up a very compelling case and I would be surprised, frankly, if the government thought that it was a good idea.
Kei te whakaae hoki a Barimi Kaere, me noho tonu i te rōpū whakamana i te tiriti.
As long as there's the possibility of Māori not getting a fair shake of the deal, I think it's a very good safety process to have in place.
Ahakoa e nei kōrero, ko te arotahi nui ki te iwi Māori i tēnei wā, kia tutu ki ngā kreme, kei mua i o rātou aroaro. Heta Gardner, te karere.